Ndabaramukije mwebwe mwese mudukurikira kaze muri kino kiganiro mushikirizwa n'igisata kijejwe kupinyesha makuru mibiro bya Nyeniteka umukuru w'inama shinga mateka. Muri kino kiganiro tuja kubashikiriza isasa risanzwe bya myandagaro umwaka wa 2020 aho inyuma yaho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ashize ku igikumu ku itegeko rihamagarira abashinga amateka batowe mu Burundi ku ikenekerezo rya 2020 rusama kugira ngo bitabe ibikorwa bya mbere by'ikiringo cy'umwaka w'2020 ushira umwaka w'2025 nkaba nongeye kubaha ikaze. Ibyo bikorwa bikaba byari ibyo gutora itegeko rigenga inama shingamateka no gushyiraho ibiro bizorangura iyo nama shingamateka mu kiringo cya 2020 gishira ikiringo cya 2025. Ibyo bikorwa rero bikaba byarongwe n'umushingamateka rusha abandi myaka akaba yari umushingamateka Vena sinzi nkayo yatowe mu ntara ya Gitega. Inyuma yo guhanahana ibyiyumviro abashinga amateka barashobye gushika ku ngingo za nyuma zo gushiraho itegeko rizogenga inama shinga amateka mu kiringo cy'2020 gishira 2025. Inyuma iyemezwa bashe batandukira igikorwa cya kabiri aricyo cyo gushiraho ibiro by'inama shinga amateka. Wararongoye inama yabanje gusaba ko bo kwishira mu maboko y'Imana kugira batangure ibikorwa aho akaba hari ku wa gatanu igenekerezo rya Nyandagaro umwaka w'2020. Amaze gushikiriza ko amategeko yakurikijwe yaciye asaba umugwi w'abashinga amateka uri mu nama shinga amateka gutanga izina ry'umukandida bifuza ko yoyobora inama shinga amateka. Umugambwe CNDD FDD niwe wonyene waciye utanga umukandida umushinga amateka Gélase Daniel Ndabirabe. Inyuma y'amatora umushinga amateka Gélase Daniel Ndabirabe yaciye atorwa n'abashinga amateka 90 bari bakoraniye mu ngoro y'amakoraniro mu kuvuga ku majwi ijana ku ijana. Umushinga amateka rero Gélase Daniel Ndabirabe acaba aratorewe ikibanza cyo kuyobora inama shinga amateka. No mu kibanza kijegera cya mbere cy'umukuru w'inama shinga amateka umugambwe CNDD FDD niwe wenyine warungitse umukandida wawo umushinga amateka Sabine Ntakarutimana akaba nawe nyene yatowe ku majwi 90 akaba yatorewe rero ijana ku ijana acaba icegera cya mbere cy'umukuru w'inama shinga amateka. Ku kibanza cicegera cya kabiri cy'umukuru w'inama shinga amateka umugambwe Iprona niwe watanze umukandida ukaba watanze Abere Gashatsi asanzwe awurongoye nawe nyene yaciye atorwa n'abashinga amateka 86 umwe ntiyamutora batatu ntibagira ico bamuvuze ko. Umukuru w'inama shinga amateka amaze gushika gufata icicaro ciwe uwahoze ari umukuru w'inama shinga amateka Pascal Nyabenda yaciye amushikiriza ibikoresho azokoresha muri ayo mabanga. nyuma uwo muhango Nyeniteka umukuru w'inama shinga mateka Gélase Daniel Ndabirabe yaciye ashikiza ijambo ryo gushima aho yagarutse ku bitari bike
nyakubahwa cyegera cyamere umukuru w'inama shinga mateka nyakubahwa cyegera cya kabiri umukuru w'inama shinga mateka banje mwebwe cyane cyane mugiye gutorwa kwizerwa na bene wacu hano bashinga amateka kubanza kubakeze ndabakeze mvuga nti Imana ibamize ko amaboko yayo ibiganza byayo izo dufashe twese kugira ngo tuze turangure iki gikorwa mwiteka mitekane mu mahoro mu rukundo no mu kwicisha bugufi kugira ngo amabanga batujeje tuzoshobe kuyarangura neza mana ushobora byose uratuba hasi wabonye ko ariho nabatashoboye kwinjira hano bivuga yuko bisigura ko hari utubazo tumwe tumwe dushobora kutazobura ariko data wo mu ijuru nutuba hafi turazi ko inyishu zizoboneka banyakubahwa bashinga amateka dusangiye ibanga banyakubahwa bakozi bahano mu nama shinga amateka banyakubahwa bamenyesha makuru na mwebwe mwese turaronse kano kanya kugira ngo tubashimire tubakengurukire ku mwizero mwatweretse muzodushyigikire tuzoshyigikirane dufatanye mu nda kugira ngo ibikorwa tuzobirangure mu mahoro ntangere rero muri kano kanya fashe ino jambo nagira ngo ushimire ku buryo budasanzwe umushinga amateka Venasi sinzi nkayo yadufashije ibikorwa akatwihanganira tukamurusha tukamunaniza ariko kumwe bavuga bati akagumye umugabo agumako nivyo koko yari ihanganye kandi ikivi aragishitsa nosaba yuko tumukomera amashyi Twoshimira kandi n'abashingamateka. Abashingamateka bose ku bikorwa bakoze. Imana ikabamurikira nabo bagakoreshwa bakabona ibikenewe mu nama nshingamateka kugira ngo igihugu cyacu gitere kija imbere koko. Gukeza abatowe ni byiza cyane kandi biraryoshye. Muraza rero ariko igihe cyose mwibuka barya babizeye kubabera urumuri mu kubafasha kurondera inzira zo gushikana ijwi ryabo kure, noneho ukubaho kwabo kukoroha mu kuronka ababavugira bitoreye. Aha singiye kwirwa isubiramwo ku majwi angahe mwagiye mudutora, turibaza ko byavuzwe kenshi, nibaza ko no simbiza gatoyi kugira ngo tubandanye tuganira. Ariko mwumvise ko mwagiye mudutora ijana ku ijana, watowe make yatowe ku 95 n'ibice bingahe, turabakengurukiye cyane. Mwikomera amashyi yebe. Twagira ariko tubamenyeshe ko umurimo mufise ari umurimo ukomeye kuko muri ntumwa. Mu gihe umuntu ari ntumwa aragenda agakora igikorwa bamutumye, hanyuma akagaruka gutanga icyegeranyo, gutanga raporo. Kumbure ntitwahora tubikora cyane, ariko muri iki kiringo tugiye gutangura ibi murabyitwararika ko kuza uduga hariya muri ba bavandimwe hariya bari ku mitumba kandi birabanezera, noneho mukabaha raporo mukababwira ingene ibintu bimeze n'ibyo mukora ivyo ari byo. Nk'uko twari tubivuze mwebwe twebwe wese twaratowe, dutegerezwa kumva rero ko abadushize imbere bazokenera kumenya ibyo dukora, bakaboneraho no kuturonsa, bakaboneraho no kubaronsa inyigisho muzobaha, munsiguro muzobaha n'ibyo mukora. Musabwe rero kubatumira kuza hano mu nyubako zo mu kigobe kwirabira no kuyihera ijisho mu byo dukora, hanyuma uko musubiye mu mitumba iyo muvuka mugasangira ikiyago kandi mwungurana ubwenge. Iyo umuntu azi icyo ukora ukamusigurira neza akabyumva, aronka n'ibibazo akubaza, gutyo ikiyago kikaba cyiza kikaremeshwa kandi umumwe wese yungukiramwo. Hariho twagiye tubyumva rimwe na rimwe kandi byagiye biba mu bihe biheze, abashinga amateka bamwe bamwe bahora baduga bakigumira nko kumirwa irya makomine cyanye ariya ku mitumba ahantu hakomakomeye aho kugira ngo begere bariya badutoye bo ku mitumba are turabatumiye kugira ngo mubegere kurushiriza muze mubegere kurushiriza kuko barafise byinshi bazotwungura nkuko natwe tuzoronka ivyo tubatekerera mwebwe mwatowe muraba mugire muragira inyifato nziza muraba discipline mukore ibikorwa mubikunze mube akarorero mubabatoye no muri bagenzi banyu musangiye amabanga aha cyane cyane novuga nk'ugutana abandi akazi mwirinde kuzotana abandi akazi mukore muri discipline gutyo umwimbu uzoba mwinshi gusiba atampamvu muzobigira indahiro mukore mufatanye munda mwame mufise ku mutima gukorera igihugu cyatuvyaye mushira imbere inzira z'amahoro mu gushigikira leta n'abene gihugu
Nyeniteka umukuru w'inama y'amateka akaba yaragarutse ku kwitwararika uko recommendation zafashwe n'inama y'amateka zoja mu ngiro ningene abashinga amateka boterera muri wa mugambi wa leta bise PND
iribanga badushinze mwadushinze nabene gihugu batujeje riradusaba gukorana cyane hagati ya za service ibisata byo muri administration hano mu nama shinga mateka n'abashinga mateka ubwabo bizosaba kwizo nzego zikorana zegeranye cyane mu nzira y'ubushakashatsi mu bikorwa vya isi yose kugira baronke ibyo bashigikiza leta mu kuyiterera ibyiyumviro igezweho bifatiye ku migambi yayo ningene bariko barayirangura ibi ndabivuze ni nko kwibutsa ariko turazi ko mu bihe biheze nta byahora bikorwa ariko tukabatumirira noneho muri iki kiringo kigiye gutangura kuzohaguruka ayo ma service ibyo bisata bitandukanye byo mu nama shinga mateka bizoze bigira icyo biterera cyane abashinga amateka nabo baronye ingene bashigikira leta bapfuya leta bashigikira leta ndabanka karorero nkubu turamaze igihe imyaka itari mike twumva bavuga bati mu butungane hariho bamwe badakora neza harimo akarenganyo katari gakeye twebwe tugahamagara umushikiranganji akama dusigurira bya bindi ubu harageze cyanke twaranacerewe yuko abakozi bo mu nama shinga amateka nko ku kibazo cy'ubutungane ko nakaruye ntanze bashobora gutanga amastrategi bakiga bagatanga ibyiyumviro bitomoye abashinga amateka boshobora gukoresha kugira ngo baterere leta muri icyo kibazo kijanye n'ubutungane. Nubaha n'akandi karorero. Akandi karorero nuko mu nama nshingamateka hagiye hafatwa izo bita za recommandation. Sinzi uko umuntu yo kivuga mu majambo y'ikirundi, ariko ni twova nk'intumbero ku bibazo bini biba byavutse, bagatanga intumbero ingene ibyo bintu byogenda. Ariko iyo abashinga amateka dutanze nk'iyo ntumbero, dufate recommandation, iyo recommandation ubundi ntiyategerezwa gukija muri leta, yategerezwa kubanza ikigwa n'abakozi ba hano, les experts hano mu nama nshingamateka, bakatubwira ko iyo recommandation ishoboka cyangwa idashoboka, bakatwigira ninge niyo recommandation nimba bishoboka yoja mu ngiro, nimba hari intambwe ziba zokenerwa kugira ngo iyo recommandation ije mu ngiro, nibyo baca noneho batubwira, bakatubwira twebwe abashinga amateka bati buriya za recommandation, ya recommandation mwafashe twasanze kumbure yofata igihe kingana gutya kugira ngo izoje mu ngiro, cyanke yobanze gahinyanyugo cyanke ikiguku nuku kugira ngo ishobore kurungikwa muri leta, leta noneho ibi nibone ikibone nge nishira mu ngiro. Aha hari ama recommandation menshi atigeze aja mu ngiro. Mugabo ibibazo byama ari bya bindi, none byagenze gute ko tutabonye inkurikizi ya ntumbero yatangwa ibintu nka bene ibi. Aha rero murumva yuko kumbure bizoba ari ibintu bishashe, aho abakozi hano mu nama nshingamateka bazogira akazi kenshi. Nsimbize gatoyi kwitwararika no gukurikirana ingene za recommandation nayemeje kubivuga zemejwe n'inama nshingamateka zoza zirashigwa mu ngiro, hakaza hariyumvirwa za strategy zokoreshwa zotuma ibigorana gushira mu ngiro bishoboka. Banyakubahwa muri mu biro by'inamashingamateka, banyakubahwa abashingamateka bene wacu, namwe bakozi bano mu nama dufashanya mu bikorwa binyuranye, namwe bamenyesha makuru maje mudasiba kudushigikira, kongere dusabe ko abashinga amateka botangura guhera uno munsi bakiyumvira ingene twoterera wa mugambi w'igihugu PND. Urya mugambi w'igihugu wa leta leta yarawuhagaritse, nshaka kuvuga yarawumeta en place, ariko twebwe abashinga amateka ntacyo turashobora gukora kugira ngo twerekane ngene urya mugambi twoshobora natwe kugira icyo tuwunganiyemo, cyane cyane mu gufasha leta tukaraba nk'ahantu hashobora kuba ho shobora kuba ingorane tukiga baba kozi navuze muna mashinga mateka bakabitwigira bakaraho hantu hashobora kubipfundo hashobora kugorana bakahatwigira kugira ngo noneho abashinga mateka bamaze kubimenya bakagira nabico baterereye leta.
Mu gusozera ijambo giwe Nyeniteka Gélase Daniel Ndabirabe akaba yasozereye ijambo giwe asaba abashinga mateka buko boza barigishanya muri ako kazi batanguye ati aha twosaba kuzofatana munda
turifuza ko muzotwemerera kugira ngo abashinga amateka tuzoze aha duhana hana ibyiyumviro abashoboye kwigisha abandi mukatwigisha mwebwe mu nama hano mushinga amateka mukatubwira muti tuzobaha ikiganiro kiniki uyu munsi y'unuyu umuntu mushinga amateka ariyo no turi kumwe kubera ko ndazi ko hariho abafise ububasha bwinshi ubushobozi bwinshi bafise ama expertise menshi twebwe rero tuze tugende du profita tuze tugende tubigira ko batwigisha ibire ni mutwemerera tuzoraba tuze twitunganya bize bikorwa kenshi uretse nibi hariho nibindi navyo igihe kigeze tuzaba tubiganira ndangije vuga nti hazoboneka umwanya wo guhanahana ibyiyumviro kukungene umwe umwe wese amenya ibikorwa bimwega mu nzira yo kuduza umwimbu hano mu nama nshinga amateka no kuvuga ko ibyo umwe wese ajejwe cyane cyane mu bakozi bo mu nama nshinga amateka bize bisubirwemo ibitari bihari bishyirweho kugira ngo umwe wese abazi icyo ajejwe kuko ni hanatunganya n'ibikorwa neza natwe abashinga amateka turi hano tuzofatana mu mugongo kugira ngo ibyo tuzoba tubasaba tubibasabe tuzi ko biri mu byo mujejwe aha ni ukuvuga ko nta uzovuga ngo jewe bijya ntibindaba hariho nibora bikorwa ukabona ntibikozwe neza ibyo byose bizoheza bikosogwe kandi tubikora mu rupfasoni mu gufatana munda mu rukundo twese hamwe birashoboka imana ibahezagire
akaba ari naho dusozereje kino kiganiro cacu mwakoze kudukurikirana umugira amahoro n'amahirwe mu banyu no mu byanyu imana ikomeze kubarinda.